Sannta Natalito. Ah,
I'm going to go to the house. avuga santero taritaye yiri ku kamashini nyene
ndiye avuga menshi
oya ntavuga nzomba delicia santara tarita nyene ku kamashini navako
ukisanta iyo muri kesha menyere gukora hamakagerge yakicara umenga nyene ni ibintu biramushisha wari wimva gutse muri imisi ari kurakora taje ku kazi
umva nyene nawe so
Jeje gira ndamubiraza akabazo kamwe Santa. Naona musi yashize ku kazi kandi Imani ishimwe. Tuzoze turamwita Santa zoze turamwita Hyguette.
Gigi, jero bya sa.
De twa.
Cheke Santa Hyguette.
Shaka yiterere izina abafanzi twese tuzora tumwita.
Eh. Mwitwe izina nkaye kandi abeke karanga mu.
Cheke Santa Hyguette yose yanti. Ehe. Ajana kuzi aronse ID kai nayo ahorana Santa bagishuka.
Oh, rekere. Daba yarashaje, yarashaje. Ehe. Bonani tsukuti.
Ehe.
Ngasi byose tubereke. Twa.
Kidai.
Ubona handitse gute?
Ehe. Rega foto yashize. Naga ndigashaje.
Ey, foto ni kenewe.
Felicitasyo kandi karibu ni biki bishasho zanye none
bishasho asha nanje
tago
agreement sango wowe umuntu wese nabyo kumubaza wase ndakupfumbura simbanze yo duhuri
asha kusanga kuremeje santa santa ari amuremeje ibivumburo we delicia we umenga kuguma
I'm not going to be able to do this.
Sani gishit, nuko toba utafise we.
Yo mitia, mitia.
Yasubiye, itwe
njya. Sirebuye cyangwa. Corona bara yafukamwe.
Oya. Nuko utoba utafise.
Naje je kurondera, si pose je kurondera.
So amustresh.
Sano kwira kare babije bese naho ntamufise uko biko se byo sinobara niyo biko birwanje no kuri
yaravuze gute arije mbere yaravuze santa yaravuze
ni kip tanyigishije byanyigishije ko delisha toba atamfise
je ntobaho ntamufise
abo yaba tari stress za delisha ntuma wara
oya kwa kaje nabitanguye
ukunda
wewe kandi je nabitanguye nategeza kubirangiza reka mbonye uvuye mu kazi ubaze ko byari kugenda gute ok santa rosho gicwishikije ku bakunzi ba Isaac TV
abakunzi ba Isaac TV reka ndababwire ndabakunda cyane cyane rwose murazi muri abaposi banje ndaje kandi ndabakorere ntitwa ni muzoba desi yarakarakarakarakarakara ubu rero Santa promoter
I'm going to go to the house.
I'm going to go to the house.
Wari muduga tari ba.
Sita jina wenyi minu Sannta yagiye gufasha abana mu Kayanza eh bimeze gute. Sita nta no kutubwira vraiment tuguherekeze.
Oya.
Kumbe iki gihe cyose yari maze izimya te ko arakora buryo ntiyari yicaye. Yari mu dudu ni twakti.
Irimo yifu
ntangakira nahubwiye.
Twara gufashije rera
naratembeye ko mu ngozi. Hama nivyo cyinda bikora mu Kayanza urumwe.
Sita ndo wari wavuye mu kazi nk'abantu twakoranye ariko tubwiye tukaguherekeza baze.
Okay,
in short, Sannta. Kwa tamu zima mukrabuge, kwa nakuta kupuka.
Akim na Sannta brema na baragize, bara kunda na sana.
Akim, nujoe yo, kumbona. Sisi zaka mufasha, mubari zaka wazoka. Aki jambo kama kuri Sannta.
Nakuma tamu wazoka ya hora wa hora he.
Hora he, muhira, ningo.
Kura oranza kapa.
Hey.
Kura kera kura muhira.
Okay. Wau kera kama mu?
Biragoye gutora umuntu nyene mutavuka isa ubwe nari naragiye ingozi ndacaye asanga mu gusampore kweri
je en fait ikse ndagiye kubona Sannta garutse job and ange fleurise na zaba desha ingo mu ba fleurise kubazo
Niyo tufate nk'abantu bahora bakunda mugahe barantu nk'umuntu wawe asigaye yitwa mu ex marumwe gatima gatera avuga uya tusindamvugisha
karatero katwiyumvira
mbwa nk'iyumvira avuga wapi
Sannta na gasat
nakindi bo abantu ba Isaac TV rero babibone Sannta bo bizigando vye ariko Sannta kugwaye ugiye gukora gute pfe
oya ibintu cyitwane n'umuntu umva sindi ko ndakora ikiganiro
nandi narakoze mfise drink
nyihangani
okay nta nimbombo ziri muri shakoshe nta nibisuguti jojo ndazi n'ivyo divyo delisa ko Hawe ndaze kubikubaza tuna nari kubimuvugi.
Behind camera.
Ngaho ntakiriyo ngaho muri yo shagaje. Byakwi. Gusa Sannta wabere wewe. Ayo marori abo banga ayagurirwa.
Ega Sannta twagutungu rega.
Je gusa nakunze look ya je nayo. Shashe umva ya jarundi atari Sannta tumenyere. Sannta ibyo bisheve ayo marori eva ba style yo ibidede ni nka byose en tout cas vraiment c'est bien waberewe Sannta ndiye kuteguriye style no munsi tagire yiritse kame ugura bajuma juma rekana na juma umwishize hopfa ni ngikire rero bo wazanye nani nabikubajije ati do special like biganiro ibiki kuko abantu bamwe muri reza active rakundo tuntu dushashe sinzi kumaze kubibona Akanu gashasha bazane naka.
Bishasha. Nuko bona Sannta mushasha jo. Bijya mu time nzi ko yobwira zobikora. Bijya mu imunzi rumva Sannta kime ukindi. Umva Sannta akunda gutwenga ya. Oya si umuji. Unya. Zotwenga bikenewe.
Sawa.
Ari umuntu yagize kumbwira ati yo Sannta ari kuri nazagire kimwe gukindi ni cya bien kiratesa sizi biki kizogaruka kimwe gukindi cyangwa iyo ni izindi programme nshyashya
nta kindi nkaniye kweri
kimwe kindi
ndagika niye
cyane shyira mikoro hajya
banambwire nyimba hari n'abantu bumva bakumbuye cyangwa bashaka kubona muri kimwe gukindi
bagarukanye
In short, welcome. Karibu na akarere karachari. Urero twara nogoroye. Ufise kamera zitatu bisigura urashaka gukora igandu kamera zitatu hariya.
No kuduga bisho.
No kuduga ucaka kuguruka byose birashoboka rero. Karibu.
Merci beaucoup. Na kindi no vuka.
Hamasa ndabirazi yuko mugani uraho ngo nta muntu abura abansi. Avansi barabura cyangwa se babantu bavuga ati jewe sinzi biki Sannta Hyguette Sannta Sannta nani majambo mabi kuri wewe la kwiteguye kwakira iki cyangwa witeguye kuyakira gute
bo bundi ho umuntu adafise avansi na bari karaje kuko bose baguma bakubwira urate hare umuntu biba yigoye kwanga
Okay, nice. Gusa rero Sannta numusirimu kazi.
Cyane.
Numusirimu? Mbese nari bwabo numusirimu kazi bwa Ibrahim. Urungene yo Muhammad. Naho nyene ngene yimyira. Utuntu nyene tutu estetike nyene cyo bibone. So good. Boss, diva za mbani byo sinzi ko hari wundi yo kunganira kuvya mu gusoze.
Nazi ndamwakiriye cyane gose ndagiye kubona agarutse dusuye kuja gukorana yego nivyo
kiganiro kiraheza
uyu rero yanka kamera kubi anzira behind kamera y'Juma Jux namutamubonye nga
zaratwera
twebe mikro nawe.
Isaac TV.